Kanti thokozisa abaningi inkulumo yuMengameli wakuleli iNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ebikade ibhekwe ngabomvu ekuthenini aphawule ngodaba leholide abantu ebebelicela. Leli holide bekuzobe kwelokubungaza iWorld Cup nokubungaza ukunqoba kwama-Springbok okuyiqembu lerabhi lakuleli elihlabene ngendondo okwehlandla lesine emdlalweni womhlaba lapho khona inqobe phakathi kweNew Zealand. Kanti uMengameli ubeseliphasisa lolu suku langomhla ka-15 December ukuthi lona kufanele ukuthi abantu baviliyele ngalo babungaze ukunqoba kwabadlali bakuleli.
In celebration of the Springboks' momentous achievement and the achievements of all our other sportsmen and women, and as a tribute to the resolve of our united nation, I'm declaring Friday the 15th of December 2023 as a public holiday. We declare this to be a day of hope, a day of celebration and unity. Our sportsmen and women have shown us what is possible. We will succeed and we will ensure that we leave no one behind. Nkosi Sikelele Afrika, Nkosi Katekisa Afrika, Hot Sien said Africa. Mzimu wa patucheze Afrika Chipembe. Kosi, sisikelele sonke. I thank you.